Noti kwauri iwe Admiral. Murume murefu mutema. Ni moyo wangu wose. Anakamatira. Kiranja muwana. Sasa doze moyo wangu.
Noti kwauri iwe Deliwe. Takunda chiu. Kupira nas ndichakuda yeah ufuna kumboitwa
Give me the salam of the money for you. Look at the fresh.